watu mene timalimira kale monga anatiphunzisa makolo timalima mwina tiyerekeze waniyeka timadzala nzere umodzi komaso laini imodzi ndiye timaona zokolola zathu timakolola koma zochepetsetsa chifo yonena kuti timadzala nzere umodzi
komano kubwera kwa bungwe la AIC mogwirizana ndi UN Women komaso alangiza boma ndi thandizolocho kwa ku Standard Bank ifeyo tikuona kuti ulimi wa makono kuti pindulira chifukwa tikulima malo ochepa tikukolwa zambiri tikupeza phindu lochuluka moti ngakhale m'makomo mwathu ayi mwasinthika chifukwa mbewuzo tikumagulitsa pagulu
phindu limene tikupeza pa kopalative ngakhale kubanja kwathu ndiyambire pa kopalative chaka chathachi tapeza phindu losachepera 500,000 kudzera mulimi wa mtedza pomwe tinalima mtedza wokwana 1 acre nde kudzera pa khomo panga ineyi ni video pandekha ndapeza phindu loposa kwambiri 40 pa mtedza umene ndinalima 5 kg imene anandigawira ndalima nakolola matumba 8 ndati pa matumba 8 ndagulisa nagulamo mbuzi komaso kuchokera yapo ndapeza phindu ifo chonena kuti ndikulipira mwana school fees koma ndikulipira mosavuta chifukwa cha zeru zimene a UN Women kudzera mu AICC ndi Standard Bank imene akutipatsa
kwamene project iyi sadafikire ndikwalimbikitsa ndikwafotokoze kuti ndi project yabwino kwambiri chifukwa munthu zimene sumazidziwa umathozidziwa makamaka pagawe ladatenga la ulimi wa makono zipangizo za makono zimenezi zopangitsa kuti alimi tizipindula kusiyana ndi kale.